Guys, please subscribe and help us get to 30,000 subscribers. Welcome to my FANS Wethu TV. It's the DSTV Premiership. Orlando Pirates 1, Kaizer Chiefs 0. I'm joined by Umbuso.
Yes, yes, yes.
My brother, how do you feel? How do you feel? How do you
feel? I feel good. Hey, yeah, yeah, yeah. Kunini silapha phansi.
Yeah.
Lalela.
Yeah.
Kunini silapha phansi.
Yeah.
Silwa nabo lapha.
Yeah.
Bacabanga ukuthi bazoshaya.
Yeah.
Lalela, angeke ushaye ukhosi.
Angeke, my brother.
Angeke. Badefenda ngabantu abayi 8. Lena ucabanga ukuthi nizoshaya.
Kanjani?
Angeke.
Angeke balunge, my brother.
Angeke balunge.
Yeah.
Ethembe bani ukwinika.
Vincent, lalela. Yeah, my
brother.
Yeah, so back about yini, is it over defending?
Ba defenda kakhulu man, bathukile man.
Badlala bathukile ne.
Badlala bathukile ngathi uRulani makadlala nePirates uvela defende kakhulu.
Inyathola.
Yeah.
So is it something eniyenzayo vele kubhakaniya leyo like nyathusa ama team?
Ah, siyathusa isipoko siyathusa mfethu.
Isipoko siyathusa.
Isipoko siyathusa. Uyayibona lento lena.
Yeah.
Uyayibona lento lena.
Ayi mara iyathusa angifuni ukukhuluma manje.
Lalela, le camera ingabhoma manje.
Ne camera ingabhoma.
Lalela.
Man of the match yakhombe kuba no brother.
Maswanganye uyayideserve.
Utito.
Utito uyayideserve.
Okay Milo. Yeah, unayi yeah. Advice for Chiefs, my brother.
I anginayi advice for Chiefs, but content funa ukuyisho
ne
kuma Pirates fans.
Yini yeah. My brother?
Uma hopa guys, singampheleleni umoya.
Evidence.
Evidence.
Yeah.
Once he starts scoring, he will never stop.
Yeah, ngiyathola.
Yeah.
He'll keep on going. Yeah.
Mamela uli pasa naye waqala kancane.
Kancane kancane.
Umntana akafundi ukuhamba uqala khasi.
Ngiyalanga ngiyathola yaya true.
Yeah.
Ngiyathola so abantu patient no evidence.
Exactly.
Ngiyathola my brother. Yeah, ngibongile.
Thank you once and always.
Thank you.